Mama kwa ba eba TBPTV so emra se se nsema mi saka e wo man Ghana ene aman hodo so na mede ba ba so mu mi amedika se bremo mediani obidum bi ama atwe na me kai mo se kase nyu me kobi e na fa on kye TBP Professional Institute se de ba be di mo akotini ebi eni ECOWAS e di atu Ghana for any muse, omon shena afiya batwa eba betono, ebe koso asundri muse ni adani da omo yenono. Ewa nsefu fromono, General Secretary Eddie Martin yama nyokono esiso omo ba abay mwa, omo beshe ama Godfred Dame imbra eni no edi. Afi ejibre na min pensen pensen kasi imu enfa ema. Economic Community of West Africa States aye Trinity awase ECOWAS omo resident representative eye baba Ghana wakil edi jantwa abetu Ghana fo enim se. Senia abato afibia dra yetuma asunje eba ema basabasa yebia ensinu osre ya se. Afi abato aye babetu no yenshe na yentu no sa pepepe senia beya basabasa yebia ensi. Na senia Ghana fo yetu ya abatoa. Eye asumje ewo munom eya eye suade kese e de ma ECOWAS countries ahodoa omo so ewo hono enti osre oman Ghana se afia batwe omo hwe na omo ntoma asumje embra na ye Daniel ni atrense afofro munso a National Chairman Eddie Machinye Amanioko no eye Oran Johnson na Sidu Nketia e de sema beto dwa se Se NDC Amanioko no eba aban mu a omo bɛhwɛ ema yɛ de Attorney General eye Godfred Dame ɛde n'agyina imbrenim esai sɛ Chinye Amanioko no ɛwɔ adanse ɛtwɛ sɛ ɛyɛ ambulance nsɛmsɛm a yɛka ɛfa Godfred Dame ho no ɛyɛ nokwatwo do nti sɛ omo ba aban mu a ɛndeɛ yɛ den yɛ Godfred Dame yɛ de obɛgyina imbrenim na yɛ bisebisa wɔ nsɛm na wɔyiyi ano na sɛ wo nso wowɔ nsɛm bi ɛka fa ho a wabɛka fa ho esai sɛ Dr. Cassiel Atuforsen insa ɛni asɛmi wo bi ne ho ɛmbɔ mu asɛmu bebia Enti Godfred Dame se NDC fo eba aban mu a yɛde wo ɛbɛgyina mmara kwan so. Cassiel no esi de bɛdi mu akotene ebi enie. National Chairman Eddie Machinye Amanioko no Ora Johnson Asiedu Nketia se ɔmo ba aban mu a ɔmo bɛhwɛ na yɛde Godfred Dame ɛgyina mmara anim. Cassiel nnwumako bi ɛna ɛfa ho kɛyɛ TBP Professional Institute. Se ope insem trosku papa akwa na mekanfo TBP Professional Institute ene diamaw. Ome chwa kwa ewo brekusu Maranata Hostel kohonom na kwaje u insem tro adistria. Mina medika sebre o midiani obidumbie ama achwe na mekanfo se ube subscribe na wa like, comment na share ma afofo so na omu hudia ekoso. Makrama.